rafiki yangu mpenzi na hii nyimbo yetu na ukuja hapa DJ
Thank you.
Baby, don't you know so many times you do it?
Tanzania, Uibariki Tanzania. Wabariki hiyo.
Sema.
Uibariki Tanzania. Zibariki hiyo.
Thank you.
Tano dada.
Ya pada huu.